muri buri munsi ugenera kanyangu tekeweza mubyo nkora byose maneganya urugo rwacu nitwibanira intege zose nkoresha ibyishimo bibi wawe
Yeah.